Komeye ushimwe mana nziza ndajimbere yawe mana fasha mu bikomeye igaragaze nk'imana ndarushye ndaremerewe umutima uzuye mishafu agahinda n'umubabaro ni wowe Yarashinyaguriwe yakubiswe imisumari mu birenge no mu biganza Ami Yesu ushimwe waraducunguye Mbese niki cyabagisigaye ngo dukizwe